Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
You
for keeping
us.
Our volunteers have been
amazing.
Jazakallah.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.